So sad. But oh yeah, I got the good there. Got the gulliki. To that, to it, to that. Aha, to the yard, so soda. Super. Huh? It's so good. How could I still say sour stuff? Nom 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 nom. I took a scooter. Took the box. Took a scooter. Da 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 da